Kuwivugamze
amazina yaje nitwa bendera bigira umwami utuye ku runundo
runundo urumuke
ndumwega inanga nihaye izina ryawe rimbire
rugeyo
inanga nicurangiye muvandimwe rugeyo
ah imana igumugisha.